Bobby! Bobby!
Franzi!
Hey, la chamo!
So, on rotela dikobo tsa me, o bile o nkukela dikobo.
Franzi, kakwa.
Ke tsone tse ke sa di batleng tse. O rotela dikobo tsa me the next
week. Relax,
Franzi, relax. Relax. Koba. Ana mo ntse re braga. Tsuru ya molo bo ile ke sa ke makilele mo. Palisa, mambali. Kana mo nomala ba bang thari o free. I'm going to dance the pompa. O guy ke free. Don't say. Hey,
I'm a bit come.
Palisa ora wa
buile. Palisa yele o.
O ra ta wika ta shot.
Mampale.
Mampale
mpale.
Wa go motshudi.
Ah, wena wa dlala wena. A ngwana bo ke tswa ke tsa biemo a gago. Ke re 32 minutes.
Ndu khwetse go le ya me gape.
Hello. Ah, mampale mpale. Eh, ke ma, una lambara me gore ya. Eh, sibika motho wa re bombi, motho wa tena. Eh, o ntse a misbehave ha bua a bua le swa go phatlalatsa. A re rotetse dikolo. Eh, ha itswe it's called squidding. Eh. Come on, can I take you for dinner later? Eh, na. Ke mo lo batla motho o squidang wa itse. Oh, it's a yes. Okay, no, get that. Bon, I live in WNR, I'm not going to get out. Eh, get, no, I get out of here.